Sango Marti. 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 Sango Marti.
Gaay maay nuyu sama présidentiel ba dama sama combat bombe je taxona waaw percussion moko taxola mo may dara na gaay
non dama may dara
dafa leer ci xé jana gaay
matna
fofu ram dom delo fofu
nañu ko.